Ibhodrum ayikho la, i-conference zosebenza. Hayi, iindaba zikho la, zosebenza.
Thank you. ngubani inkundla enkulu ingaze kuyeni.
Shush.
Singing.
Thank you.